Ikhwela ke lokulingana ngokobulili ePhalamende liya ngokuqonga njengoba ke kubhekwe ekuhlaleni kokuqala kwesishayamthetho sikazwelonke okuhlelelwe uLwesihlanu. Kwenzeka lokhu nje unobhala wePhalamende uxolile George udalule ukuthi ke isibalo sabesifazane ePhalamende kubuholi besikhombisa bentando yeningi sehlele ku-43.5 wamaphesenti sisuka ku-45.6 wamaphesenti wehlandla ledlule. Ekhuluma ke ngxoxweni ekhethekeleni eziko lezindaba zeSoweto TV ngeyithuba zasekuseni namuhla. Umsunguli we-Inkanyeti Foundation lwelabesifazane uDokotela Fikile Mnisi uthi ke kuyadumaza ukuthi kungumeleleka kwabesifazane ePhalamende kwehlile yize ke kuyibo abavote kakhulu.
Ongoti kwezobulili bathi kuyadumaza ukuthi ukulingana ngokobulili ePhalamende lakuleli kuya ngokuya kuyancipha. Ngesonto eledlule inhloko yamajaji uRaymond Zondo unikeze unobhala wePhalamende uXolile George uhlu lokugcina lwamaqembu. Ongumsunguli wenhlangano yeNkanyeti Foundation uDokotela Fikile Mnisi uthi mningi umsebenzi ongenziwa ngabantu besifazane ikakhulukazi ekulwisaneni nezihlava ezifana nokuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane kanye nokuhlukunyezwa ngokobulili.
Women are not represented very well. There are so many women that do have a lot of value to give, many actually, you know, and they are able to work twice as much as men in my experience, or when you look at workplace or even in organizations, they work harder, they're the ones that are looking for people, they're the ones that are making sure that things are put together, and then at the end of the day, men are the ones that have been given the platform.
Unobhala wePhalamende uXolile George utheke ngokusemthethweni ukulingana ngokobulili ePhalamende lesikhombisa lentando yeningi liku-43.5% kanti lehle lisuka ku-45.6 wamaphesenti esikhathini esedlule.
Even in South Africa, that's what's happening. And even though South Africa is a little bit more patriarchic in nature because of our culture, but things have changed. You know, there's lots of women that are heading their households, and so things should change also, that there should be a more of a representative of women in parliament, in government, and I mean even a president at some point, hopefully in the future.
Khona manjalo izinhlangano ezilwela amalungelo abesifazane kuleli zithi ke ukwehla kwenani labesifazane eParliament lesikhombisa kuyadumaza kakhulu. Ezindabeni zeSoweto TV nginginokulunga Mthembu ngiseSoweto.